buruhukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu
biciye mu makuru tohojwe neza y'ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu.
Ikiganiro humura Burundi
gica
ku rubuga rwa RPA kuri wezi3@RPA.bi.
Humura Burundi.
Giriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye mwakoze kwita bisango ry'amakuru mu Kirundi aca mu kiganiro ho muri Burundi cyo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya kabiri Nzero umwaka w'2021. Marie Ange Irakoze ni je ngire ndayabashikirire mu nkundire tuyahere mu ngingo nkuru ziyagize. Ishirahamwe rigiteka riharanira agateka kazina muntu rivuga ko mu mezi atatu aheze yashoboye kumenya abantu barenga 123 bagandaguwe. Ivyo biri mu cegeranyo iryo shirahamwe ryashize ahabona kuri uyu wa mbere Nzero umwaka w'2021. Abakenyezi bo muri komune Ntega bariyamiriza ifungwa rya mugenzi wabo yagirizwa kuba yaranse ku mugabo wiwe agurisha itongo ry'umuryango. Nkuko musanzwe mubimenyereye mu gice cya kabiri cya kino kiganiro ni kigabane ku isoko tuza kurabira hamwe isiguro yihimbazwa ry'umunsi mukuru w'umwaka mushasha mu muryango w'umurundi. Fabrice Ndimurukundo niwe ariko atuma amajwi abashikira. MS Steven yunge ko nawe niwe atuma amasanamu abashikira. Mukanya inkuru imwimwe ukwayo. Tungere tubaramutse tubahe nikaze. Reka ano makuru tuyahere mu gisata cy'agateka kazi na muntu. Abakenyezi bo ku mutumba Monge zone na commune Ntega mu ntara ya Kirundo barayamiriza ifungwa ry'umwe mu bakenyezi bo kuri uyo mutumba. Imvo akaba ari uko uyo mukenyezi yanse ko umugabo wiwe agurisha itongo ry'umuryango. Ni inkuru twateguriwe na Walter Kwizera.
Mbarushimana Pascazi wo ku mutumba Monge ni wa mukenyezi afungiwe mu gasho ka Brigade Ntega kuva kuri uyu wa kane igenekerezo rya 31 Kigarama azira ko yanse ko umugabo agurisha itongo ry'umuryango. Amakuru dukura kuri uyo mutumba amenyesha ko uyo mukenyezi yari amaze amezi ashika kuri atandatu yarahukanye n'umugabo. Agarutse mu rugo muri ndi akaba ariho yasanze umugabo yaragurisha igitongo aho bari basanzwe barima umuceri. Icyo gihe nkuko isoko rya RPA ahimongera ibimenyesha, uyo mukenyezi ngo yahavuye amenyesha uwahaguze ko yohasubiza, yongera nemera gusubiza amafaranga hari hagurishijwe. Ariko aho kumutunganiriza yaciye nyabuna atabwa mu mvuto. Uno munyagihugu aravyigana.
Icyo yavugaga ati jewe nyimbara amahera yatanze cyende menye kuyasubizwa. Iyo bandi ya gutuhumbi majana viri na mirongi tatu. Bakwabari watanze basi ilumbi ijana na mirongi tatu. Haribuja yari karabasu vizi. Naho waja kumufunga. Akabari ya giye. Habijanyi nga vitangi. Haliko ikibabaji. Hukupunga umugabo wiwe. Yagulishije iyo bandi. Emeye kupunga. Uwa mukenyezi. Alikaraburana. Kugira ngo abana baronke aho bazokora.
Muri kino gihe abakenyezi baho imonge ishavurira niga bamwe mu baganiriye na RPA bamenyesha ko badatahura ingene abajejwe intwaro aribo bariko baca kubiti no kumabuye mu gufungisha uyo mukenyezi ariko haranira itunga ry'umuryango wiwe kandi aribo bari bajejwe kumutunganiriza.
Kumashikana kuri gada yagiye twawe n'abatowe ku mutumba. Abashefu bakuru b'umutumba harimo Mani Namba na Ezekiel na Niyonzima Gabriel Dezire na Sabimana nibo bamushikanye kuri buri gada. Bamushikanyeyo nta jambo yarose avuga na opeje yamwakiriye kumwumviriza. Mu opeje yamwakiriye ni Said yamusavye ko yohiga ayo mahera 1,560 bikaba ariho asubiza. Kandi ku rupapuro hari handitse ko iyo bandega yaguzwe 1,200.
Abo bakenyezi basaba ko mugenzi wabo yorekurwa kuko ataca ari karazira. Manirambo na Ezekiel umukuru w'umutumba Monge ntahakana ko uyo mugore bamufungishije ariko akamenyesha ko bamutegetse kuriha amahera y'inyungu angana 5% kuyo baguze iryo tongo ngo kuko hari haheze amezi arenga 6 uriguzwe.
Walter Kwizera arakenuye tukiri mu ico gisata nyene cagateka kazina muntu abantu bagera kwijana na 23 nibishira hamwe ligiteka diharanira gateka kazina muntu ryashoboye kumenya ko bagandaguwe muri ayo mezi atatu aheze nkuko biri mu cegeranyo basohoye kuri uyu wa mbere Nzero mwaka w'ibihumbi 2021 abagera kuri 11 bishwe bari mu minwe y'abajejwe umutekano 22 baburigwa irengero mu gihe abagera kuri kumajana 265 bahagaritswe hadakurikijwe amategeko ibiri mu ico cegeranyo tubibaze Clovis niyo nzima
murabo 1023 bishwe 80 bava mu ntara zitanu z'igihugu 26 ni abo mu ntara ya Cibitoke 21 Ikarusi 16 mu ntara ya Muramvya 10 Imuyinga hamwe n'indwi bo mu gisagara ca Bujumbura abagera kuri 63 batowe ari biziga gushika ubu akaba atawuramenya uko bagandagu muri ico cegeranyo ca rigiteka baramenyesha ko hari abantu bagera kuri 18 bagandaguwe bamaze gufatwa muri abo 8 bagandaguwe n'abajejwe umutekano bari babafise 6 bicwa n'imbonerakure z'umugambwe SNLD-FDD uri ku butegetsi mu gihe 4 bagandaguwe n'abakozi b'urwego rw'iperereza ico cegeranyo kiranavuga kandi abantu bagera kuri 22 babuzwe irengero muri ico kiringo hadasizwe inyuma abagera kuri 21 bahohotewe ubuzima na cane cane mu ntara za Kayanza Makamba Karusi na Mwaro ku ruhande rwo baborejwe igufa abagandaguwe hamwe n'ababuzwe irengero ishira hamwe rigiteka ribandanya rimenyesha ko ryashoboye kumenya abantu bagera ku 265 bahagaritswe hadakurikije amategeko icyo cegeranyo caranagarutse ku mabi akoregwa abakenyezi aho cerekanye ko kuva mu kwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2020 abakenyezi bageme bagera kuri 32 ari biryo shira hamwe ryashoboye kumenya ko bafashwe ku ngufu
Clovis niyo nzima amashirahamwe ategamiye ubutegetsi bw'igihugu arafise uburenganzira bwo gusaba leta insiguro ku ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ibyo bishikirizwa na Eulalie Nibizi aho yibutsa kandi ko ayo mashirahamwe ashobora gushikiriza umugwi wa Afrika ujejwe agateka kazina muntu ibirego bijanye n'ihonyangwa ry'amasezerano ya Afrika y'agateka kazina muntu n'akimigwi y'abanyagihugu bikogwa na leta n'ubutumwa bwa gatandatu bw'iseke ryo kumekanisha ayo masezerano ryatunganijwe n'urunani rw'abaharanira gateka kazina muntu mu Burundi CBDDH kurikira Eulalie Nibizi umuyobozi nshingwabikorwa w'urunani CBDDH
mu ngingo yayo ya 55 amasezerano ya Afrika y'agateka kazina muntu n'imigwi y'abanyagihugu araho ikibanza gikomeye amashirahamwe yigenga intererano yayo kabonekera cyane mu gufasha komisiyo ya Afrika y'agateka kazina muntu mu gikorwa cyayo cyo gukingira no guteza imbere agateka kazina muntu uruhara ntangire rw'amashirahamwe ategamiye ubutegetsi bw'igihugu mu guteza imbere no gukingira agateka kazina muntu rwaremejwe kandi n'inama z'abashikiranganji bajejwe agateka kazina muntu muri Afrika aho twovuga iyabereye Gambe mu izinga rya Maurice muri ndamukiza 1999 hamwe n'iyabereye i Kigali mu Rwanda muri Rusama 2003 komisiyo ya Afrika irakorera ku makuru atohozwa n'amashirahamwe yigenga bisubiye kandi uwo mugwi urashigikira amashirahamwe yigenga mu gusaba amaleta y'ibihugu gukingira uburenganzira n'ubwigenge bw'abanyagihugu kubera ko intererano y'amashirahamwe ategamiye ubutegetsi bw'igihugu yamye ari karahara mu ruganda ntibacura komisiyo ya Afrika yaruguruye imiryango amashirahamwe yifuza gukorana nayo amashirahamwe arafise uburenganzira bwo kwandikira abagize uwo mugwi akabashikiriza amakuru yerekeye agateka kazina muntu mu gihugu bakoreramo amashirahamwe kandi arashobora gushikiriza abagize komisiyo ya Afrika y'agateka kazina muntu ibirego bijanye n'ihonyangwa ry'uburenganzira n'agateka kazina muntu byubahirijwe n'amasezerano ya Afrika y'agateka kazina muntu n'imigwi y'abanyagihugu maze uwo mugwi ukabyiga ugaheza ugahanura leta kucokogwa kugira ngo amakosa yakozwe akosogwe
Leta y'u Burundi ngo ntiyorohereza na gato amashirahamwe ategamiye ubutegetsi mu kuyaha uburenganzira bwo kuba indorerezi mu bikorwa by'umugwi ujejwe agateka kazina muntu kurikira kandi Eulalie Nibizi
mu ntumbero yo kugururira amashirahamwe yifuza gukurikirana hafi no gutanga intererano mu bikorwa by'umugwi wa Afrika w'agateka kazina muntu amategeko ngendegwa ko y'uwo mugwi ararikurira ishirahamwe ryose rivyifuza rikorera mu gisata j'agateka kazina umuntu kandi rikwije ubisabwa nkuko biri mu itegeko nimero 361 y'uwo mugwi cyo mu mwaka w'2017 gusaba kuba indorerezi mu bikorwa by'uwo mugwi ishyirahamwe ryose yifuza kuba indorerezi risaba gutanga dosiye yayo n'imiburiburi amezi atatu imbere y'inama y'uwo mugwi bita session ordinaire mu rurimi rw'Igifaransa. Ku mashyirahamwe arenga 500 yemerewe kuba indorerezi mu bikorwa by'uwo mugwi wa Afrika w'agateka kazi na muntu harimo amashyirahamwe atatu gusa y'u Burundi ugereranije n'ibindi bihugu turacara inyuma cyane nico gituma duteye akamo amashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu mu gihugu cy'u Burundi kwijukira kumenya ibikorwa by'uwo mugwe yongere yitunganye mu byankenegwa kugira ashobore gusaba kuba indorerezi. Mu butumwa bukurikira tuzorabira hamwe akamaro ko kuba indorerezi ku bihugu no ku mashyirahamwe.
Ibiganiro bya RPA mubisanga ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye Facebook, YouTube, Twitter no kuri website akaburungu RPA.be.
Amakuru ya RPA murashobora kandi kuyaronka muyasabye ku murongo wa WhatsApp akamenyetso ko guteranya 99 151 294 136 348. Hari ababyeyi bo mu ntara ya Muramvya basaba abagira neza kubafasha kuvuza umwana wabo akitswe n'amagara ni mu gihe abaganga bo mu Burundi bababwiye ko badashoboye kuvura indwara ya kanseri y'uwo mwana yoba wabo agwaye babahanura kuja kumuvuriza mu gihugu cha Kenya. Iyo nkuru reka tuyibaze Emmanuel Ndayishimiye.
Odrick Ngendakumana ni umwana w'umuhungu afite imyaka 15 amaze amezi 4 agwaye indwara ya kanseri. Abavyeyi bamaze kumuvuza atari hake mu Burundi bababwiye ko atakintu bashobora kumufasha atari kumucuka. Uyu ni umwe mu muryango w'uwo mwana.
Amezi 4 waye ama batoye kumuvuza mu mezi abiri ashize. Tumaze rero kuja ku bitaro bitandukanye rwa Karede, Hopital Militaire, baciye n'igitega kuri Hopital Militaire baca tubwira ku mwana afite timer kwe kubagwa. I Burundi twaragerageje bakavuga ati bashobora no gutima kuguru. Mugabo ubutumwa buva mu bamaze kuja kwivuza muri Kenya baratubwiye yuko bishoboka ku mwana abamuvura batewe baramuca kuguru. Barabajije n'abaganga bakora kuri Nyabitaro bivura cancer muri Kenya Texas Cancer Center Kenya baratubwiye uko atawo mucukugu ubwo twagerageza tukamushika nayo kugira ngo yivuze.
Amafaranga akenewe kugira uwo mwana ashobore kuja kwivuza mu gihugu cha Kenya yose hamwe angana imiliyoni 15 uburyo uwo muryango udashobora kwegeranya kuko basanzwe ari banaho nikora ari naco gituma basaba bagira neza kubagarukira ko bakabafasha kuvuza uwo mwana.
Tumaze rero kubaza uburyo de placement n'ibindi twasanzwe byo twara 15 miliyoni y'amahera akenewe kugira ngo umwana ashike muri Kenya yongere yivuze. Turamaze kuronga ubufasha bw'abantu bamwe hariya barundi bari muri Kenya baravuze ko umwakira bakamuhindaro bakongera kamugaburira abogenda bo bafasha mu kuvyindaro no gufungura imvukira zo muri zone ya Bugarama baritanze baramaze gutanga 2 miliyoni amafaranga y'amarundi nibwo buryo rero bumaze kuboneka harabonetse n'uwo utanze amafaranga ya reception ziramaze kuboneka ipfuza rero ko umwana yogenda kumanura z'abaganga batuze ko yogenda hakiri kare kugira ngo kanseri ntipropage mu mubiri wose.
Odrick Ngendakumana yiga mu mwaka w'indwi ku ishure shingiro rya Kavumu muri komine n'intara ya Muramvya.
Emmanuel Ndayishimiye muradutunga nkuko twe twabwiye mu nkuru ikiganiro ku isoko nticashoboye kuboneka nino ngaha rero duce dusozera amakuru mu Kirundi yaciye mu kiganiro muri Burundi cyo kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya kabiri Nzero umwaka w'2021. Shimire bagenzanje buruganda rwa RPA mu mwose kucya terere kugira ngo aya makuru ashobore kubashikira. Fabrice ndi mu rukundo na MS TV niyunge ko bakoze ibishoboka byose kugira ngo amajwi n'amasanamu bashikira tankomanzi ndabakengurukiye. Marie Ange Irakoze nariko ndayabashikiriza ndabike banure ndabipfuriza amahoro n'umutekano mu banyu no mu vyanyu na gahwane. Ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu
biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.